gya wo pɛ mu nyina de ma nyankopɔn a ɔde wo bɛyɛ deɛ wopɛ biara na nea wohyehyɛ onyankopɔn anim nso no wo nsa bɛtumi aka ɛmfa wo ne nea nkurɔfoɔ bɛka fa ho ɛntiatie nea nkurɔfoɔ ka fi sɛ kɔ sɛ wotumi sɛ ɛnyɛ wo ɔmo nto na nyankopɔn bɔ wo nea nyankopɔn ɔde wo ba asase sɛ ɔbi papa bi de ma wo ɛnti deɛ nkurɔfoɔ ka na bɔnten deɛ me nuame sɛ ɛnhyɛ hɔ mankomfoɔ nka nsɛ bebree mfa wo ho wote sɛ ɛyɛ nokora mɔmu deɛ nanso mu sɛ nyankopɔn fa deɛ ɔda fɔ m ɔfa sumi na so adeɛ na wayɛ ne ye ɛti fɛs na ne yɛ wo sɛ woyɛ dwamammɔfoɔ na sɛ ɛnɛ wo so aba nyankopɔn mu ɛti wobibia ntesa na sɛ nnipa se ɛnyɛ wo sɛ masi na ɛkɔi ɛnyɛ dwamankoi na ɛkɔi ka kyerɛ mo sɛ nyankopɔn asesa wo nyankopɔn ɔtumi yɛ biribiara ɛti nyankopɔn ɛwɔ afei deɛ nnipa bia ne wɔbɛtumi asa wo fa sɛ wosum na sɛ wogyedi nso a ka sɛ amen
Didn't I?
to your genie.
So Obani fojane kotsuwa Yenya faundi Adesimia e watu Mezasa e watu Yachuma e koswa e watu Eshirabu yeswa e watu
TV.